Apha siyabuza uba ithini i-equation ka-line B. Sixelele uba u-line A une-equation ethi y is equal to x plus 11. Baphinde bathi u-line B une-point 6 no-minus 7. Une-point ethi 6, minus 7. Kwaye u-line A no-line B baphephendicule. Loo nto ithetha ukuba i-slope sika B is equal to a negative inverse say slope sika B sika A. Yabo? A slope sika B a negative inverse slope sika A. Into esizoyenza ukuba sifumane a slope sika A sithathe nje a negative inverse yaso slope kwaye sisebenzise ke ngoku lo 0.6 no minus 7 ukuze sifumane ke ngoku intercept ka line B. So ke ngoku islope sika A bulothu. Ngoku islope sika isislapho sika A is equal to 2. If ke ngoku islope sika A ngu-2, islope sika B izaba negative inverse yeslope sika A. Lo nto ithetha ukuba islope sika B izaba minus 1 over 2. Ngoba intoni u-B yena uphephendicular ku-A. Ngoku inverse ka 2 1 over 2. In negative inverse ka 2 ku minus 1 over 2. Low minus 1 over 2 si slope sika B. Ngoku equation ka B izaba y equal to slope sika B times x plus B. La B yi y intercept. Asiyazi uba la y intercept intoni. Ngoku kufumana la y intercept, so sebenzisa le point ingu 6 minus 7. Ngoba sayazi u y ngu minus 7, u y xa ngu minus 7, ulandoza u x ngu 6. Yabo? Ngoku u y izaba ngu minus 7 is equal to minus 1 over 2 times 6. Yabo? Plus b. Yabo? Ngoku into efuneka siyenzile ukuze sifumane lo b, sizo solve le equation. Sikuze sombone ba uphi kubani. Ngoku into esizawuyenza, sinalo b wethu simfunayo. Sino minus 7. So van minus 7 is equal to minus 1 half times 6. Loo nto leyo isinika bani minus 3. Ngoku izawuba minus 3 plus b. Ngoku into esizawuyenza ukuze sifumane u-b, so add u-3 okanye sidibanisa u-3 kwelinye icala, sidibanise u-3 nakwelinye icala ukuze sifumane u-b. Ngoku apha kweli cala lalapha left sofumana u-minus 4 kuba ngu-minus 4, minus 7 plus 3 sifumana minus 4 and then uba ngu-minus 3 plus 3 sifumana u-0. Ngoko loo nto into ibisinike u-minus 4 is equal to b. Ngoku lo b simfunayo wethu siyamfumene uba ngumaye bani ngu-minus 4. Ngoko loo nto leyo isinike bani i-equation ka-line B. I-equation ka-line B izaba ngu-y is equal to minus 1 over 2. Asasilophu sisifumeneyo sika b minus 1 over 2 x plus b. Ngoku siyamazi u-b wethu uba ngu-minus 4. So u-plus minus 4 usinika u-minus 4. Y is equal to minus 1 over 2 x minus 4. Ngoku leyo yi-equation